Kasaro kanjye se wange.
Ibo.
Nari ngukumbuye ntago nari kwereza umunsi nakubonye.
Umva rero umukongo reka nkubwire. Sokira mu nzu singa ukeneye sinshaka umukazana nkayo w'umutindi.
Maze mama abyumvishe bimutera umutima yikubita hasi.
Nababyeyi tugira mbana na musaza wanjye mutoya gusa twarireze gusa twaje kugira amahirwe.